ndijonga phezulu ndizama ukubamba inyembezi zingehle emehlweni yam kom ubunzima sijongene nabo masizive sifumana amandla ukulila kwam kukubhala kwam ingoma ngexesha elifanelekileyo bonke amadulo andiphakameleyo asezogotywa phambi kwam angenye ndikwazi ukuphila ngaphandle kwakho angenye ndikwazi ukuphila ngaphandle kwakho angenye ndikwazi ukuphila ngaphandle kwakho
ngaphandle kwakho.